Udokotela wasekhathele kuntshontshelwa izimoto wathatha isinqumo sokuziphindiselela kulelo sela elizophindela imtshontshele imoto. Isela lezimoto igama lalo uSiro wabona imoto ingena alarm ipakile eceleni komgwaqo owawungena muntu. Kuwona lo mgwaqo laseliphezulu kakhulu izinga lokwebiwa kwezimoto. Abantu abaningi kule ndawo basebezivikelile ngokufaka amakhamera nocingo lukagesi nokunye. Kodwa lokho akumthusanga uSiro ngoba wayigqekeza imoto wangena. USiro wangena emotweni wagqekeza isitiro semoto wasikhipha wasifaka kubhakha. Wafica nezibuko zelanga kungama sunglasses wazigqoka. Ngaphambi kokuphuma uSiro wachamela ibackseat yemoto okwakuwumkhuba wakhe awujwayele. USiro waqala wacasha ebona indoda edlulayo enzela ingamboni. Kwathi lapho sekuthulekile emgwaqeni wazama ukuvula umnyango wemoto kodwa wawungasavuleki. USiro wazabalaza ezama ukuvula isicabha semoto kodwa lutho ukuvuleka. Wazama ukuvula nebhuti kodwa kwakujame yonke into. USiro waqala walikhahlela iwindi kodwa wahluleka wazama ukuthola isipanela samasondo esasemathuluzini washaya ngaso kodwa lutho. Waxebula ipaneli yomnyango eseceleni wazama ukufaka isandla kanti uthayela uzomsika kabuhlungu engalweni. Waxebula ukhaphethi wemoto wezama indlela yokuphuma kodwa lutho. Wakhipha isibhamu wadubula iwindscreen engayazi ukuthi i-bulletproof kanti inhlamvu izobouncer ibuye izomdubula emlenzeni. Isela lezimoto lalimala kabi lidubuleka emlenzeni owawusuxhaxhaza igazi. USiro wakhumula isheta eligqokile wazama ukubopha ngalo umlenze enzela kunqamula igazi. Owesifazane wayigcoba i-lipstick wazibuka ewindini lemoto. USiro washaya i-faster lemoto ezama ukumemeza kodwa lutho. Lo sisi wayengeke yamuzwe uSiro ngoba le moto ine-soundproof awukuzwa okwenzeka phakathi futhi ayikhali i-hoot uma isizikhiyile. Uvalo olalishaya uSiro olokuthi umnikazi wemoto unjani nokuthi uzomenzani uma engamfica la. USiro wakhipha ifoni yakhe ephaketheni ngokushesha wafonela unkosikazi wakhe. Wavelela cisha ucingo ngenxa yokuthi ibattery ingachajiwe. Waqedela isiceke esincane sejuice eyayisalile waphelelwa amandla okuzabalazela ukuphuma wamane wakhetha ukulinda usizo oluqhamukayo. Imini yonke uSiro akalitholanga usizo kwaze kwahlwa kwaphinde kwasa ngakusasa. Waphaphama ngakusasa omele manzi wathi uzama ukuphuza esigubhini wathola ukuthi sesi-empty. Wabuyisela isitiro semoto ayesebile wasixhuma wadlala umusic. Wethuswa ukungena kocingo i-phone call esitirweni semoto waphuthuma wazama ukuliphendula. Efonini kwakhuluma indoda ezwakala isikhulile eyazibiza ngo-Dr. Henrique owathi ungudokotela useneminyaka ewu-60. U-Dr. Henrique watshela uSiro ukuthi usentshontshelwe yikhathi ezingaphezu kuka-29 wathi yingakho esethathe isinqumo sokuvikela le moto yakhe ngale ndlela ngoba ikhona konke asele nakho ngoba washonelwa izingane nonkosikazi wakhe. U-Dr. Henrique uthi uma kunesela eligqekeza imoto yakhe utshelwa yi-cellphone bese eyikhiya nge-cellphone yakhe. Watshela uSiro ukuthi ngisho angamemeza kushe izwi ngeke umsize ngalutho ngoba ngeke azwe umuntu, ngisho ngathi uyayikhahlela imoto ngeke ezwe umuntu. U-Dr. Henrique watshela uSiro ukuthi yena indawo akhulela kuyona yayingenawo unhlobo wamasela wawungalala uvulile ngesikhathi sakudala. Wathi futhi wazonda kabi amasela. U-Dr. Henrique wabuza uSiro ukuthi angenze njani uma ingezwa kuthiwa indodana yakhe intshontshile. USiro wathi akazi, udokotela wavala ucingo. USiro wacasuka wajuluka washiselwa wavula i-aircon ezama ukushaya umoya. Emva kwesikhashana kwase kubanda wathi uzama ukucisha i-aircon uSiro eyangacisheka. Esegodola waqaqa isheti lakhe azibophe ngalo inxeba lakhe emlenzeni waligqoka ngoba yayingasacishi i-aircon. Wavala izimbobo ze-aircon ngomata nangamaphepha. Kwathi lapho esegodole kwaze kweqa yazicishela i-aircon. Kwangena i-phone call esitirweni semoto futhi. Kwakusafona yena uDr. Henrique owatshela uSiro ukuthi uyena olawula ukusebenza kwe-aircon nge-remote yakhe. Udokotela wawuphinda umbuzo wakhe wabuza uSiro ukuthi angenze njani uma ngathiwa indodana yakhe intshontshile. Kwathi lapho uSiro esazama ukuphendula kwanqamuka ucingo wabona iphoyisa lipaka imoto endaweni engekho kude naleya kuyona. USiro wamemeza kakhulu iphoyisa ebhakaza nemoto enzela limuzwe ekhetha ukuthi ngcono aboshwe ejele kunokuboshwa la emotweni. Kodwa iphoyisa lalingamuzwa uSiro lamane labhala nje i-parking ticket ngoba lalingamboni u-driver lemoto lazihambela. Kwathi ntambama kwanetha kakhulu imvula okwenza uSiro wawomela kakhulu amanzi ewabuka ehlange fastela. Ngalobo busuku waphinde kwafona uDr. Henrique owabuza uSiro amagama akhe aphelele ne-ID number. UDr. Henrique wayalela uSiro lamanzi awasha iwindi langemuva. Nangempela uSiro waphuthuma leso sigubhu wawaphuza amanzi angcolile. Okwasekusele manje kuyena indlala okwase kuwusuku lwesibili engadlile. Kwathi ekuseni ngosuku lwesithathu ayesemphelela ngempela amandla. Lapho waphinde wafona uDr. Henrique uSiro waxolisa kudokotela emchazela nanokuthi uLambile ophelelwe amandla nanokuthi uwophe kakhulu emlenzeni. Udokotela Enrique watshela uSiro ukuthi yena usesimene sibucayi kakhulu ngoba uphethwe i-cancer ekwi-stage sokugcina futhi usalelwe izinyanga eziyishumi nanye 11 months ukuphila. Kwathi lapho udokotela Enrique exoxela uSiro ngomlando wakhe waze wozela uSiro walala. USiro waphaphama eselambe kakhulu kunakuqala wadabula amaphepha wawadla. Ngalowo mzuzu wayezibuza eziphendula ukuthi kahle kahle lo dokotela uplane ukwenzani ngaye. USiro ngendlela ayesomele ngayo amanzi wayesephuza ngisho umjuluko wakhe. Kwathi emini yantambama kwaqhamuka elinye isela elazama ukugqekeza yona le moto akuyona uSiro. Amadoda amabili omphakathi alishaya lelo sela lingakaqedi nokuyigqekeza imoto. Lashaya lelo sela kwaze kwafika abantu abaningi bomphakathi ebukela uSiro kwaze kwafika amaphoyisa alithatha. Ngiyaxolisa inqamula yabuhlungu indaba kaSiro kodwa iyaqhubeka guys, ngicela ungifollowe khona ungezukuphuthela lengizoyi-uploada manje ukuthi siyaqhubeka istoryline.